treat me like a lady. Kwako sitawahi kudelay, baby. Nasiamini vile wanipenda, ni kama siri kati yetu mahabuba.
Sauti yako.